tenemos paz. Waumiri wa shetani nemos paz. Na kanisa la shetani niko wapi? Sali ngumu kwetu tunajiuliza. If you don't believe in God, basi wewe ni mfasi wa shetani. Wanaomabudu shetani ni nani?
Yeah.